uthi mandithumele imali inkomo zibanjiwe nomtathe kubi intsokolo yandithwala ngesintu ndithenga kwabakuthi ndisapheka uzimeko ezixhelela ukundigubungela ndikweli khosi xa isazela simemeza phandle ligquthayo isile inkukhu isiveza ndingazithemba qale kuthi qakhe ndaliqala nabidabule inqina lendlela ezizaba inkomo sele bazweza badlule kumkhange bandivuse njengameza nomdade uthi mandithumele imali inkomo zibanjiwe ndingolahle kunyana ndagqitywa ngenkunzi yefufunyana ngoflathela ikhaya ngelithi ndenzele izothe ndingabuyi nje kwandonga ziyaduma incasempilo selimtyiwani senzi ngabomu sele ndibanjwe sisifungo endasenza mhlana ndifulathela ikhaya ndabopha umthwalo wam ndacela isabelo sam tatam akusekho kubuya ngamva sele iminyaka nalapho ndikhoyo sele ndithenda nabantwana ndamkela lo mvuzo okushiwa ngumam ekhaya noxanduvala abantwana ngathi xa bendinogoduka ndibaleke ekhaya ngathiwa phinde lapho buvela undedwa.